beats on the beats.
Ibyo vuga ngo narasaze nuko utarakunda ndabizi njuza bimbaze nanjye suku narimeze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho urumuntu byakubaho
bwize kuri rwose byakubaho
sinumvaga ko nanarira undi zari nawe umpoza